apha ke sicela uba masithini masenze lula cube root ka 8 a squared b to the power 5 no c to the power 3. So indlela lula ke ungayenza ngayo lento xa ujonga i cubic root efana nale. So xa sijonge i factors ezinto ezingaphakathi kulo root yakho okanye kulo cube root yakho. So sawujonga eziyo ezizi cube root, sikhuphe cube root zazo, ezi zingezizo ke sizishiye ngaphakathi kwintoni, kula cube root yethu. So masike sijonge okuqaleni, so masike sijonge lo 8 uba singamthini na yena, uba singakwazi na umfactorisha into cube root okanye. So 8 ngu 2 times 4, u 4 yena abe ngu 2 times 2. So 8 ngu 2 times 2 times 2 okanye ngu 2 to the power 3. So 2 to the power 3 is equal to 8 okanye ke uba uyafuna ungathi okanye ungathi ke i cube root ka 8 is equal to 2. So u 8 seke yiyo already ndoni i cube yethu. So masike sijonge ezinye ke izinto. So ngoba ndike ndiphinde ndiyibhale kaphinde le radical yethu. So no 8 samshiya ngohlobo lulo because yena seke yintoni, seke i cube root e right okanye elungileyo. So masike sijonge ke ngoku ku a squared. So 8 squared asinokwazi uthini yena omenza intoni i cube root. So into esizawuyenza sizombeka ngohlobo alulo apha ezantsi ema ndiyibhale ngomnye umbali kwenzela izocaca. So ngu a squared u b to the power 5 okanye b raised by 5 singambhala kanye indlela ene cube root singabhala ngoba ngu b to the power 3 times b to the power 2. So ngolo hlobo ke sinayo ke ngoku i perfect cube la b to the power 3 nangona le u b to the power 2 ngayo. So u c to the power 3 yena seke yiyo already ntoni i perfect cube ye 2 okanye inani elinoziphindaphinda okanye into enoziphindaphinda kathathu kuphumele yona. So singayibhala ke le expression okanye le nto siyibhale apha ngolunye uhlobo ngokuthi ifana nqwano cube root ka 8 yilaa nto ke ipha eqaleni times i cube root ka b cubed. Nantsi yayileya uyibona pha b cubed okanye b to the power 3 times i cube root times i cube root ka c to the power 3. So sizithathile zonke ezi ke and izikhanselishayo zezi ke ongakwazi ukhupha i cube root yazo, and then singashiya ezi ezimbini phantsi kwale cube root inkulu. So times i cube root ka u a squared. So times the cube root ka a squared times o b squared. So sishiya ngaphantsi zona kwala cube root yethu inkulu. So i cube root ka 8 uzayiqonda kuba ngothu i cube root ka b to the power 3 ku b ungena ibhale ngalo mbali ufanayo. So i cube root ka b to the power 3 yeah, i cube root ka c to the power 3 izoba ngosi. And then lena yona akho nto sinoyenza kuyo, ungakwazi udlala ngayo kodwa ke eyona ndlela yoba sishiye ngolu hlobo lulo kuba seyilula ngolu hlobo esiyibonayo ngulo. So sizayibhala yona ngolu hlobo ilula. So times okanye uphinde phinde nge cube root ka a to the power 2 b to the power 2. So ngolo hlobo uyugqibile.